Chicago.
Barikiwe sana wakafine. Nimesikia nimefurahi.
Tuwapitie makofi wasanii wetu wakiondoka.